bose abashadile akeniphathe kahle amadoda. Le ndoda yashiya bonkosi sababe right bebahle benama hips yashada wena. Ngoba yayidinga iquality le onayo yokuba umsizi wayo. Kubalekile ubuyisiza indoda. Ayikwazi indoda ukuthi ingagqoka ibhluke elinama crisaw 2 ukhona unkosikazi ushadiwe. Ayikwazi indoda ingagqoka ishethe elingameshi nebhluke ukhona ushadiwe. Hayi, let me repeat again. Ngifuna ukukhuluma kakhulu nabo sabashade neyinceku. Before inceku iphume ekhaya kumsebenzi wakho kwenza sure ukuthi iyabukeka. Inceku igqoke ngendlela ezothi mayimile phambi kwabazalwane babone ukuthi khona unkosikazi ekhaya. Ngoba thina amehle ethi ayadlula encekwini abuka unkosikazi wayo ukuthi awu uthule wathini mayigqoke lesishebo esigqokile. Ayingagqoki inceku icele ingaphorishiwe eyiphashile unkosikazi kade khona ekhaya iphuma. Ngeke mhlawumbe ngasiqinisa isandla kunini enijolayo ngoba vele mhlawumbe nisazosala. Kodwa kubalulekile ukuthi uyidlale indima yakho mangabe uwumuntu wesifazane empilweni yendoda. Ikakhulu uma ushadiwe akubonakale phakathi kwendoda eyimpohlwa nendoda eshadiwe. Indoda eshadiwe ayigqoki ibhluke elinamakhrisawu 10. Ayigqoki ojantshi besitimela. Indoda eshadile ayigqoki ishethe elishwabene elingameshi nebhlukwe. Ngoba kunomuntu okhona ekhaya obheka before ephume baba ngathi ake silungiselana. Hayi, indoda ayingabi nengubo entshebeni indoda ekhona unkosikazi ekhaya. Uma ushade nenceku une-challenge yokuthi inceku ever la ifika khona iyakupresenta noma ngathiwa ukho. Uma ngabe inceku iqhama kungekho esimweni esibukeka kahle, sibheke unkosikazi ukuthi maye Jehova Jaira, kodwa lo nkosikazi uthule wathini uma inceku iphuma injeni. Ngithi mina bosa washade neyinceku andizokubehava njengeyingane, ngizobehava as a matured woman ngoba nithathe like indawo yabaphathi bomphongolo. Indlela ezokwenza ngayo izohluka siswami. Une-challenge enkulu wena, ungajayi ukusukunyiswa kuthiwa sumam kamba kubona. Kumele wenze indima yakho. Kwathi angikhulume ekuseni, bless you Jesus.